Uten Jesus så er det ikke så mye jeg kan gjøre, og du kan gjøre. Tror jeg. Without him I could do nothing. Without him I'd surely fail. And without him I would be drifting like a ship.
I would be.